nyina yi ni eye yisi anase electoral commission sabi no mom de go pamma mama shaase etwe edin omo mo di 18 eno omo nso so a emedada etwe mu na mantimi antwe omo di omo ni voters id card ndc for etwe ho nsa finally die ifi eye timamufo oman gana fo eho eba etche se this year is the best of all the ntwira ya twetwe no e o man ne mu nyina no afi na ndc fo e de exam no bu court no sa e brewi mu e na imu e de yi ifi se se ukotwe wudin a utimi empo enya aduane e de kawa no enyina a enye asem ketwa yenko ni nkuti reactions from timamufo e bra di ntwira no e koso e no mani gye ene said the woman esi aso afiri ene ebre wi mu edinkra ekoso no
odin samutu dwane mfiro no nwura abato hisee mu unim si abato edinkra no eguso na ukọ eyedwabo so sehwedwabo so mpotem ho no abato ko min sampenifo ho ewo atoye etifi mantam no mu ene di abasobo ema amanyoku ahodo ewo mpotem ho se wodi ohuni papa anka dwabo so de otesi etredin enya kanro anase ayi matakwa yi na dia bo ani a ohwe no na timemfo bi yempren yakofa manfrafo enso asemo abato komisa no di tuja sise ni se won mu firi di ntranse no amanyoku ahodo ne di om hu nipa ntama bibia yekototen Fatima Kantom a wono ne ye Dwaboso district electoral commissioner wono enani yenua Augustine Bua di nkomo a wo tirekire mu anamonto onu motuo ewo eye di ntro no ho ene ni oma atoto yi a osusu kire yen
dene obia omunyina omukopriti na omuaboya makiu no ne bibia ayekamakamakama nti omode omunha adwene yechiche omunu dia aboya pa amakuro bia obebe bia onyaneten eko nti ama nipa no MP so wahasi in fact asat eno ayenya 541 but ene dia yemfanka
I hope say turn out no
good say 5 days na say yenya be 500 abi assume that every day crying ye cry 100.
Oh, this is the first time said that the Jabosu area, especially when I'm at Pai or Tayapa, and the being as a district chief executive, and maybe do have a look at the points of Bayan Kuradubua, I will say so at least, the Yenny a bit my and the Bibika Cabron say, Ongina, Ongi, Sanabaya, oh, it is a Yen Yase or Baba Chinese of Tuaba, what I say. I'm a sending cry, Baba, I will come here by my Ubisu Tia. That's on register, I can say, Mefaka could Jabosu card in Tia.
About to the
register the
government
is for the
canon. And then I'm about to be able to. Eti and someone a year about to come in, sir. Penny, I won't know. A war a year, Gabosu about to or the two Janano. Na Sabaya Nebbi Biabaco Kaman, a bank catch a penny. I was if you Gabosu, Godfred, Cabinet J. Asante, the a year, a non yanum name, Niamaka cracker, echo ma, one more, a true wound, you know. Say, hey. DC no. Eh true din true the snack any nemu the man for no sian o eh isen krofu nkran no mu hu abato so mfaso ne ho keka ho na o mu ntro mu din min sem kakra o ditro Augustine Bua nim nie.
Oh, this is the first time said Jabosu area, especially when I'm at Pai or Tayapa, and the being as a district chief executive, and maybe do have a look at the points of Bayan Kuradubua, I will say so at least, the Yenny a bit my and the Bibika Cabron say, Ongina, Ongi, Sanabaya, oh, it is a Yen Yase or Baba Chinese of Tuaba, what I say. I'm a sending cry, Baba, I will come here by my Ubisu Tia. That's on register, I can say, Mefaka could Jabosu card in Tia, about to the Miko register the neighbor.
Anti abankrachi penny a wono wo se hwedwaboso na otre ne nka no anye e snack nkoa ne manipa ko ndo se de tro no mewu se nya bo do nkoa ne nipa bi de obenya nkwa no to de bia je se wo ya abankrachi penny nwuma a waye wa abato mpesua ne so ana mensiri ne mo betima kenya nkwa fo se papa e bo adwuma ntima me nkope e yi card na me nkoto aba emfa mo mu anye e yi pan no ne abo do so ho ntio no abo na no no mo a e kwotro mu din ni bi no enso so aja omne inu abema edi nkomo
na na mababa edi ekuye mami le bae so ona bu mata ko elo asama me aduani amedi nti me gana se pa ekuye mami
se na omu fidi e na omye e kama pa ana se na omye e no ase no ye bom pa se di ombe bia nkoso ma ana dc so ya di o ma bre aduani o ma bre bibia
o mo ha adwene
enti we ani nsamu atodwa edi free sehwi dwaboso na unim se abrahosem bi asi ewo eye anwean kwanta empotem wo bia e frɛ ho abanchim na abanchim wo yi ena emranti wo bi nkra na ba kyerɛ se wonom akye baba obi amdi di george na ajiman ena kɔhyɛ damotobim akye se sɛ fankwa na no mpɛ so mo fa no sɛ yen yo ene tetibirim no na emranti no ade bi omfrɛ ne gala ɔzɛ bɛma ma kuma ko bɛsɛ nan na wo mpɛ so mo na ba ba akoda he sɛ ade ni bi na sɛ ɔmo sɛ di ababa wa no kunturu ho abɔ no sɛ be enkraman na ni bi ye e frɛ ne dogi ne he wo sɛ kraman open ten ni tro ne saa no a ene ababa no conference wo wi de wa brɛ ɔmo kɔ ye ne kyɛ mugya pa wo no ho no ne ho keka wo na de ankyire ye ankyire mpi na nsɛm no afɛnie frɛ sɛ ye mu hwehwɛ mu akyɛ sɛ ne ye ne bɛma Isaac no manyo die kyerɛ den 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 a emu nkyiremu ani broni bɛsia na emu details nyinaa na ɛdɛn a awia pramtu bremu yɛde bɛbrɛ na deɛ ɔba Facebook a wobɛhunu abra kenon manyo ɛkɔpie hɔnom no nkɔmmɔ kakra na mamfoɔ die no yɛntie bi Enti ote am se eye rape omo repo no enti ensam a eye abato commissioner pani a wono no ewo eye dwaboso abato mpesu aso odi twadwano no na sebeye na bibia beko kama na ban kra chepani a wo se hwadwaboso Godfred Kwabena J Asante di eye anonia num ne nyoma kakrakra ekọ ma wo mo a etwiro wundin no se ei DC no no ye twiro din twiro de snack ene nemu de mankofo no sian o ehyan krofo nkran no mo hun abato so mfaso ne ho keka ho na o mo twiro mu din min sem kakra odi to Augustine bu anim nie
oh that's the first time say Jabosu ya especially wana bo mata pa yi wota ye pa the bill as the chief executive no me be do ha no me kwasi ade pon so ba nkora do gua I was say so at least ye ye na e betima ye and ye pe bibi kaka brown say ondina ondi so na be ya o o say enye ne ya say oba be twen ni so beto aba what I say e be say ni nkora be ma am kan bia ba ma obi so tia that's on register I won't say me fa ka ko Jabosu card ntia aba to ti na me ko register na me do
anti aban crash penny a wono wo se hwedwaboso e na wote ne nka no anye snack nko an mani pa kondo se de tro no me wo se nya bo do nko an nipa bi di obenya nkwa no to de bia je se wo ya ban crash penny nwuma a waye wa abato mpesu ano so ana mensiri ne mo betima kenya nko fo se ah papa e bo adjument ma me nko pe ayi card na me nko to aba emfa mo mu anye ayi pan no ne abodo so ho nto no abo na no no mo a ekotro mu din ni bi no enso so agya omne yenu abema edi nkomo
nana mababa edi ekuye mame le ba so ona bu matako yelo asama me aduani amedi ntime gana se pa ekuye mame
se na mu fidi e na o me ye kama pa ana se ni o mo ye ye no wa se no ye bom pa se de o me bia nko so mo ana DC so ya de o ma bre aduani o ma bre bibia
o mo ha dwene
enti we ani nsamu atodwa edi free sehwi dwaboso na unu se abrahosem bi asi ewo eye anwean kwanta empotem wo bia e frɛ ho abanchim na abanchim wo yi ena emranti wo bi nkra na ba kyerɛ se wonom akye baba obi amdi di george na ajiman ena kɔhyɛ damotobim akye se fankwa na no mpɛ so mo fa no sɛ yen ene tetibirim no na emranti no ade bi omfrɛ ne gala ɔzɛ bɛma ma kuma ko bɛ sɛ nan na wo pɛ so mo na ɔba ba akoda he sɛ ade ni bi na se dɔm si di ababa wa no kunturu ho abɔ no sɛ be enkraman na ne bi ye frɛ ne dogi ne he wo sɛ kraman